wanaozuia njia ya paradiso. Uso wao ni jehanamu.
You don't know what you're talking about. You can all go to hell.
Wait a minute. That's the
skipo. For what? Wanaozuia. Wacha wawe toleo ya damu ya njia za tu. Wawe!